I'm feeling happy,
so happy,
so happy,
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 happy, happy,
happy, happy birthday to you, happy birthday to you. Usuku lokuzalwa, usuku lokuzalwa, happy birthday to you, happy birthday to you. Usuku lokuzalwa, usuku lokuzalwa, ngicela uNkulunkulu abe na, ngicela uNkulunkulu akubusise, wena ngani yami akubusise, ngisho noma wa ambusise. When I see pussy, Baba turn. When I see pussy, Baba turn. Kisho no mawa. Oh, I'm turn. Happy birthday to you. Baba ngitenge. Lamborghini. Manje nginayima. Wengane yam, ngcono ngithenga i-toys. Wengane yam, i-toys elibo. Wengane yam, elisho ukuthi ukuthi umama wa, naye ngiyamthanda. Wengane yam, phela ukhalore ushutha. Wena wengane yam, ngisho we. We, ngiyakuthanda. Sipho sethu, ngiyakuthanda. Wena we, ngiyakuthanda. Happy birthday to you. Ngcono ngikhiphele emhlanga, noma ngiye pavilion. Siyobhubhu ngani yam, siyodlala imishini chin chin. To you. I'm on the way, on my way. Ngilibangise kephi ka enshi, ngisho khona emlazi ngiyobona futhi ingane yami. Ngisho uwi uwiti ngiyamthanda, ne-present engimnika yona njengozalo. Uwiti ngiyamgcwala, wena uwi mina ngiyakuthanda. Birthday to you, birthday to you, birthday to you, birthday to you. When I wish, nali kekela. When I wish, gisho mama wako vele nginji keke. Kota wena nganyam, gizo kutenge. Kekela.